Sankara, Sankara, Sankara de Pirimiya, Sankara Samano, Sankara, Sankara, you are number one, ni Sankara, kwisi bose uru wa mbere, urabahiga bose Sankara, mugasobanuye uru wa mbere, utanga ibyishimo Sankara, filimi zawe ni iza mbere, Sankara, 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 au de juru jasibiri, Sankara, 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 au, Sankara, Samano, you are number one, you are superstar, you are hero, you are the one, Sankara, Sankara. Se uru wambere mumajepfo mumajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'umujyi wa Kigali twese dukunda Sankara 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 diaspora yose ikunda Sankara isi yose dukunda Sankara 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 Samano Sankara de Pirimiya, you are number one, you are special one, you are superstar, you are angel come from heaven, you are the one, Sankara, Sankara de Pirimiya, kwisi hose turagukunda, mu Rwanda uwa mbere, mu gusobanura filimi uwa mbere. Bose urabahiga ku isi hose uru wa mbere Sankara, Sankara, Sankara uru wa mbere ku isi Sankara, Sankara ku isi hose turagukunda Sankara de Pirimiya uru wa mbere ku isi uri superstar Sankara kwisi hose turagukunda Sankara Rakifaya.